mwenye tulipenda na kama chapati na karanga. Mara ukaanza kutana kuchuko wala la porno, burudi nyumbani ukiwa umelewa. Kila mwenye nyele kukuliza ulimi huu.
It's none of your business, watch out.
You are free.